zikamisi sasa sasa mara ngahege teka na kumara
ubu maze migihe kingana gute
na gitandatu
eh kuko deja kugira ngo abagabo bagukunde nyo tegezwa kubibakorera eh ukabanyongera ukabaha amazi ko bimetse kugira ngo
amunsi bishika kabisa ukumva ko umugabo muba muri ko murabikorana ukumva ko ari karakuryohereza cyangwa ari kagushikiraho ushaka
neka muri ku uca mahera uko abigira niko ubyakira haraho
keshi nka twega mara turahohoterwa keshi kandi ntiduhuza n'abantu bari bo bose oya hani yana vuga ko duhuzanye nabo n'aba nyene bazanye ne kutwabira kuko keshi nyene turahohoterwa cyane yo turi mu mabarabara cyangwa kazi umunyu wahuye n'abantu baragutyokeje cyangwa umugwa abananye ukagutuka ngo baba maraya kazamba ngo ingatsura yijya
ubu maraya sibwije kuko utarabuje abantu hakabwipfuje kubujamo
vrema mwisambwe nyene ukagenduranukira nk'inzira uri umuntu w'umukobwa wari mwiza ugasangurishwa agenduranukira inzira aho na hamwe atano umuntu umwaza kukunywera ha amazi uri kuranuka kubera kirango wandura muri bwa bumaraya
aha ni hagati mu gisagara cha Gitega hatandukanya quartier ya Magarama na quartier Giswahili nkuko rero mubibona bahita muri B13 na hasanzwe hazwi nk'ahantu hasanzwe haba abakora umwuga wo kwidandaza canke uwo benshi bakunda kwita umwuga w'ubumaraya umumenyesha makuru wa Sanistas TV yaragerageje bishoboka byose nubwo bitamworoheye kubera ko ahantu hadashobora gushika ikinga ntashobora gushika imoto ndetse n'imodoka nta kintu na kimwe cyo kwiyunguruza gishobora gushika nga yaraduze maka arashika kwihangiro yari yihaye byo gushobora kumenya gute abantu ba muri B13 babayeho icyatumye baje mu bumaraya n'igiki abantu babakira gute mbega bobo bari nk'abantu nk'abandi bakwiye kubaho bidegembya ni muri kino kiganiro gikomeye umumenyesha makuru wa Sanistas TV yakoranye nabo tuguhaye ikaze
Sanistas
Yes reka ndakuramutse nongere ndakubwire ko ndagukunda wowe wese umaze gufyonda handitse subscribe canke sabone ivanye n'ururimi smartphone yawe ibirimo canke laptop yawe no kubwira ko ndagukunda kubera ko tugenda tubaha exclusive ziba zigezweho amakuru abagezweho kabisa kugira ngo tubandanye tubashira update Jim ubona kuri microphone neni pro behind the camera ni wa musore kabisa mubizi ko akunda kubikora neza cyane kuri micro ariko no kuri kamera murabona ko ari kabazanira amashusho ameze neza uno munsi ni umunsi uri special murabona ko turi kumwe na n'abamama babiri umwigeme kumbure nibo turi ko turayaga uno munsi ariko imbere yuko tubibariza abaribo nivyo bakora kumbure reka babanze batwidondore
yane twanduwe mana Claudine
sha kududza akaji gato
nitwa nduwe mana Claudine
nawe bakwita
nitwa ntije Bertie
irantije
Bertie
Claudine ahigitega uhamaze igihe kingana gute
igitega ndamaze nk'imyaka 8
imyaka 8 ahantu twashitse aho muba iwanyu ubujye inzu yanyu muyipanza ngahe kuko ndazi ko inzu zo muri capitale politique mu gisagara cha Gitega zirazimvye
inzu tubamo tuyipanze 15 ku kwezi
sister nawe umaze igihe kingana gute ngahe Gitega
ngahe Gitega nahaje afite imyaka 11 bisigura yuko ndahamaze nk'imyaka 9
ya yeah, inzu zo mu gisagara cha Gitega Claudine zirazimbye burya iyi inzu yanyu muyipanze ngahe
tuyipanze 15 ku kwezi
muyibanye mu muri bangahe
turi batatu
muri batatu so Claudine akazi ka misi yose usanzwe ukora ngahe mu gisagara cha Gitega naka
akazi ka misi yose sasa nkara ngahe Gitega na kumara
ubu maze migihe kingana gute
na gitandatu
itandatu
yego
so nuwahe mugabo kumbure uvuga ati umugabo mbashaka ko tubonana n'umugabo abame nzukunye comportement abafise
umugabo ukaba je tubonana nuwari wese ufise amahera yego
uwe na yahe mahera uvuga ati kabisa umuntu anzaniye amahera ngano ku unye ndumva ko abagombye kunshitsa aho mbashaka
amahera yariyo yose uri muri be naka kazi kumara utegezwa kuyatora ububonye ntuharura ngo umuntu ngo arakuzanira ayo ushaka ubushaka singo mwangu yaronke utora ayo ububonye nyene nabaje muri uwo mwanya kuko harwati n'undi nta kivi narimye ni hahandi nyene ndarandose ufu bw'umwana gusa nyene upfa gutora eh uko abangana kose nyimba ari bibiri nyimba ari bitatu nyimba ari nyimba ari bitanu upfa gutora
so burya ushobora kubonana n'abagabo bangahe ku munsi y'urusa bakiriya ubonana n'abagabo bangana gore
bo ku munsi ntiwavuga ngo urashaka kubonana n'abagabo bangana igitigiri kiniki niki bisigura yuko nyimba wabaruse no kumutagura bakira canke mwijoro ukabakira bipfanye nyine kuntu nyene bari ko barazanye nabakiriya canka akagara n'abagutefuna dusanga aha ukabita sigura nyene urumva bari bo bose bashaka imbari batanu imbari banga ushaka kubakira eh bipfanye nyimba ta ufisa aba yagufashe mushaka kugumana arabo muvana ko gusuguma wakira
umunsi ubona ko kabisa warose abakiriya benshi nawe uravuga ati kabisa no munsi nakoze wakiriya abakiriya banga
ku munsi mbona yuko nakira abakiriya benshi mbona nyene yuko nakoze kubera hagiye na jendu humubiru karuha nka batanu vraiment sino reka kubakira ngo nabakiriye eh
batanu ku murango abandi batanu mwinje
eka nka batatu ku mutaga abandi babiri nko mwijoro canke baje nabanyaye nka batatu bakabasi batandatu ntacu mwijoro ndabakira eh
so burya uriko urabikora urumva kubiryohererewe canke ubikora kubwa amafaranga
ubikora ubikora ku bw'ubukene n'ubikora ku byoherwa ubikora ku bw'ubukene kugira ubeho cyangwa umwana wabyaye kugira abeho
amunsi bishika kabisa ukumva ko umugabo muba muri ko murabikorana ukumva ko ari karakuryohereza cyangwa ari kagushikira aho ushaka
nega muri ko uca amahera uko abigira niko ubyakira hari aho ushobora kuryoherwa mwahujije ibyiyumviro naho n'utaryoherwa bivana n'umugabo wariwe n'isura yari ego
so ndabona wewe uracyari muto ntibihora bishika hakaza nk'umutipe akubwiye ati sister numva nagukunze kabisa nawe ukumva ko wamukunze mukabikora ata amafaranga arinze kuguha
eh bihora bishika mugabisugura ko tuba turabagenzi gusa naha umva atampa amafaranga ntabura nawe ntabura nyene akantu gato dushohanye no kwaduteramiye ko gasanga nyene twabigiyemo n'ivyo bindi eh
hashobora kubaho umugabo ma muri ko murabikora kumva ko wamujyoheye wamushikiye hashaka akagutura ikibazo ati je burya anye mbivanye n'ukuntu wabinkoreye neza ndashaka ko twokubakana wombere umufashe burya nawe ivyo wabishira ko dakora akavuga ati nanje nta kibazo rekandikane naka kazi k'ubumaraya nje kubaka nk'abandi
jewe bigenze ukuntu gaheba ko kakazi k'ubumara ntacyo kamatse nuko nawe hebye hagenda kubaka yego
So nizahe ingorane umaze guhura nazo muri aka kazi k'ubumara
ingorane maze guhura nazo muri aka kazi k'ubumaraya keshi nkatwe gamara turahohoterwa keshi kandi ntiduhuza n'abantu bari bo bose oya hani yana vuga ko duhuzanye nabo n'aba nyene bazanye ne kutwabira kuko abantu bari bo bose ntusanga abamara babakunda canke babemera oya ingorane duhura nazo muri ubuzima no vuga keshi keshi nyene turahoterwa cyane iyo turi mu mabarabara cyangwa ukaza umunyu wahuye n'abantu baragutyokeje cyangwa umugore w'abana nyine ukagutuka ngo baba maraya kazamva ngo ingatsi urayirya umva ni byinshi nyene duhura na byo nyene biza bitubabaza yego
so nawe niyahe ingorane umaze guhura nazo muri aka kazi ka
jyewe ingorane tumaze guhura muri aka kazi kanje nkora nuko ngenda hiyo ibubare buri mu mabwate arahura nabakwigenza akabatimbayi utangura tashe akagukubita canke amahera waciye bakayakwiba cyangwa ugahura n'igipolisi bakaza kugufunga ugafungwa yego
abantu bara kugide ni mukumvikana amahera ariko mu nyuma ntibakuri
ni bariho nyene
iyo bishitse ugaheranirwa mukabikora murangije hageze ko baguhemba ntaguhembe ucivyitwaramo
usanga nyana ari tsanduru nyene muri ko muratera mugakwa nyene ubona nyana atakundi kuntu nyene wabigenza cha wihangana nyo kamuhebera nyene kagenda cha nkubona nyene afise nk'umupira nyene yambaye ubona ko kuramo na bibiri cha na bitatu bipfanye n'uko ntaba yambaye wundi munsi washaka gucutwara uwaba yambaye ukamutwara nk'uwo hejuru kavuga ati uni naronka na bibiri bazongu nzoba haba abampe byo bibiri ndabishimuko nyene cha nkanje ndawambare nta kibazo cha nka yampaye ndamuhenda umusubitse eh
ashe chakamera nandi hangara ko naca ndamunika kayo abantu shingupu agiye nta kuno ndihangana kuko hariho beshi shako yabaka baguteraga pata niba yaguhimbere ashobora kugenda muri nka babiri munza kugiriye na rumbucu hitamo ko yahe akagenda yego
mbega burya uwo mu bikoze yikingi nuwo mu bikoze atikingi amahera na
hagusanga amahera aramwe ariko ari nuko byutije we mfuma nongeza ko namakenya ariko mbone ko ndabikoze uko tiniho numva ngyohewe nambaye ndumva ko ntigera ngyohegwa na gatonya
Wewe aho gyohegwa ni hehe yambaye canka tambaye
cyaho ngyohegwa ngyohegwa yambaye
so kubera iki ugyohegwa ariko abikora tambaye
kubera iki ngyohegwa ariko abikora yambaye
atambaye pride uvuze ko iya muri ko mubikora atambaye pridance ugyohegwa yambaye Abujya iyo basavuze ati je kabisa ngomba kubikora bamwe bavuga ngo ni nyama kwa nyama niko babivuga sivyo mukabikora kubera ko kumbure aba yakurica yakwi wewe nta bwoba wigera ugira bwuko yo hava kwanduza nka sida canke izindi ngwara zige zitandukanye
ubwoba ntegezwe kubugira ko jewe keshi sinkunda kuvyemera kuko hagihuzana n'umugabo muzanye nko kuryamana akaku nkitarajya akakubwitirizimye sinkeneye kumbona kandi keshi na keshi iyo ciye hari nabeshi baca bivumbura bakagenda kubera baba bashaka kubikora hatabona umwanki uco sanga yipfumbuye yagiye ngo ni ngo ashaka kubikora hatabona keshi rero bene bajya anyeri imwe narimwe abagabo sanga afise nk'utugwara tuba tubinyegejemo baba bafise kubitsina canke n'izindi zitaboneka ziri mu mubiri wabo je niyo mpamvu nyene simbashaka vrema umugabo tubikora uko atari nkagisida nkavuga ati ndaraye ubusa ntabikoze je umwana ntazorya aho deje aho ndashaka kubikora uko bivanye
wowe umaze kwipimisha kangahe ndavuga nk'umugera wa sida canke utundi tugwara two mu bimba vyirondo
je maze kwipimisha kesho je mu biri waje ndaje kuntumeza
urakomera
namabanga yiwanye
nibina kene so akeshi barakunda kuvuga ko iyo umuntu barakunda kuvuga ko nta kintu ushobora gukora ta kitatewe n'ikindi wowe nica ikintu cyatumye kabisa uvuga uhitamwo akazi k'ubumaraya akaba ariko kazi
akatumye ndabuhitamwo kubukora nuko ndi mpfubye nyene narize amashuri nyene arananira ndashaka kuvuga ati warandeza arapfa afite imyaka 11 ndaharu ati nubundi sinomandanye ishuri ntafise ahomba ntafise aho ntuye ababanyi batariko barantora ngo bantu ngaca nka umuryango untore untunga umuryango nyanka niko gucaza ngaha anye mu gisagara ndakora ikiyaya ndakora mbona ngo simpembwa ndabona nyene ko mbayeho nabi mu nyuma nyene ndumva nyene ko ndujwe mu nyuma nyene ntwari mbanye maze twari mbanye camba mu buzima bubi se umwana nti ari hafi yanje yantanyinda nyende njya muzima we nyenda pigi kamera njya mvuga tego kabisa taha ahanye aho ngeze sahi wanje hageze ko nigwanira nyimba mpfa nkimpfira nabi nyimba mpfa nkapfa neza byose n'Imana yo mwijuru bibona nasanze nanje ninjiye mu buzima sinzi n'ukuntu nabwinjiyemo byarashitse
so nawe icyatumye kumbure kubera mu kumugenza we yavuze ati gice cyatumye ninjira mu kazi k'ubumara ya niki 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 nawe icyatumye uja muri aka kazi ni
ye cyatumye nje muri aka kazi nuko naho ya nibibazo zibihebye makuba jewe hanyuma nabuze icyo nimarira n'icyo ndeka cyasanga naje n'igitega ndakora akazi karananira gukora ca ntwarinda ntwarinda ca fata guhitamo kuja mwako kazi
ukamaze mu imyaka
ingahe itandatu
ufise abana bangahe umaze kuvyara
njye mfise abana babiri
So bera ni bwahe buhinga kumbure wewe uzi muri aka kazi kawe uvuga ati kabisa umugabo abonanye nanje ni nundi munsi arandondera bivanye n'ukuntu mba namujyohe canke namujyohereje
ubuhinga afise mbo muri aka kazi ni uko nyaga neza cyane n'abantu b'abahungu duhuza cyane mfise n'amaraso meza ku bantu b'abagabo je nta muntu n'umwe twankana w'umuzina muhungu oya bose barankunda prema aho njya hose sanga afisa maraso mezo tubananye no munse jaragaruka canke higeje akagaruka kundaba ndetse no twiwe twatwegeze kuna tugahebana tegeze kugaruka kundondera kubera ikwanyaga neza sinzi gushwana n'abantu babagabo cyangwa bafate nabi oya cyenda bakira neza nye tukaganira ariko batufise nyene tukagihuriza ko
ari ki ibintu mpora numva ngo nakarazi kunyonga ngo nakafise amazi we ibyo nawe ubivuga kwiki nawe bera woba ubizi cyanke byo bimeze gute na
hey byo no mandabitsi kuko deja kugira ngo abagabo bagukunde nyo utegezwe kubibakorera ukabanyongera ukabaha amazi ko bimeze kugira ngo nejo bazogaruka gako no kurondera
nawe ubikora gute kugira ngo uwuje rimwe n'ikindi gihe azi agaruka ati naka yarangiye kabisa yarankoreye ibintu bineze
naje niko kuko naje ndamwakira neza cyo mu gitara nyene tukaryoheranira nyene ku bintu byinshi shi hanyuma namukire ibyo yipfutse
so leta canke aba bariko barakurikirana ikiganiro ku mbure bamaze kumva ubuzima mubayemwo n'ivyo musanzwe mukora kuko ireve yuko ubuzima aho mu gukora sinzi ko mu bwishimira canke mwabugiyemo kubwa ibibazo nica he mwosaba nka leta canke bariko barakurikirana ikiganiro kuri Sanistas TV bo bakorera kugira ngo nyimba vyukuri mwo hitamwe kuva vanura naka kazi kanyu ku bumaraya ico mwosaba ico bankigiki rere kuri
icyo no saba kugira mbe mwaka kazi ko mara kuko akamaro kamaze kandi nta nyungu iri mu busambanye icyo no saba harayeta cyane nk'abandi nuko abaduha natwe tukaja mu ibarabara tukatandaza nk'abandi ayo matugakizwa tukarekana no ubuzima tukashibwiza uhakura byinshi urashaka gupfa utopfuye yego
nawe naho ni gikiyo saba nka leta cyangwa abandi bose kumburi afite ico bagufasha mu buzima bwa kugira uvavandure naka kazi
cyano saba kugira ngo mvamvanure naka kazi cyano saba leta nkaje kubwi wanje ndose nkagatahe haro nkanyene gakwiye nkakura mu inzu n'utwo nambara n'utwo ngaburira umwana ndabona ko aka kazi no vavanura nkarekana nako nuri nta buzima buriyo kandi kini nacho nkasaba nyene yuko nyene maze kuva mu buzima nkaca nakiraga kiza nkagena nyende avuganye n'iby'Imana yankoreye ndetse nkana hanura abagenza nje bakiburimwo bakabuvamo nkabwira ko atanyunga burimwo ariko ica amagara yacu cyane cyane habakoga beshi beza biyica na twese turimo tukiyica dufise indi migambi Imana yaduteguriye ugasanga turayihombeje tuge mu by'Imana itadutegwe twatubiyinzira icansaba rero nuko nabakoga bagenzanje bifuza no kwinjira muri ubu buzima nta buzima buriyo n'ukuri bo baye nyene ahubwo nyimba babona satanikira bosha babujemo ahubwo bogiye kumava ahubwo bagasenga Imana ikabagira neza ikabafasha cyane kuko nta buzima buriyo habe namba
so nkaka ikiganiro kwe kiriko gikurikirwa n'ugwaruka n'abantu benshi bagiye batandukanye mbwira ingaruka mbi mushobora bwira bariko barakutwumviriza kumbure mubahanura nabo nyimba ari warafise icyimvire cyo kuja muri aka kazi impanuro mwobaha kugira ngo nabo babone ko kukumbure ko atari byiza
sibyiza ubumara yasibwiza kuko utarabujamo ntakabwipfuze kubujamo ukugiye mu bumara uhakura byinshi urashaka usamindu tipfuza kandi ukabyara abantu udashoboye kurera urashobora kuhandura indwara zitandukanye ugakandura umugera wa sida ukandura indwara nyinshi yego rero icyo no hanura batarabujamo basenga Imana n'ukuri ntibaje babujemo kuko nayo ngo n'umutahe burimo ingero ryabwo n'urupfu yego
nawe nk'akajambo ka nyuma wabwira bariko baradukurikirana nk'impanuro wabaha kugira ngo wari kariyumvira ko yoja muri aka kazi kumbure icyiyumviro yari afise kimuvemo naka
impanuro no hankuwa nk'ara afise ikiciyumviro cyo kubijamwa nashaka bireke kuko hari ingwara nyinshi hari ingwara nyinshi no kwandura umuntu w'umukobwa vrema mu isanzwe nyene ukagenduranukira nk'inzira uri umuntu w'umukobwa wari mwiza ugasanga urisha ukagenduranukira inzira aho na hamwe atano umuntu umwaza kukunwera ha amazi uri kuranuka kubera iki yangwara wandura muri bwa bumaraya kandi kugira ngo naho bakuvure ugashusange kugutwara n'amahera menshi kuko hagiye wandura ingwara nyinshi badashaka kuvura ku buntu uvuga ku mafaranga ugasanga ko bigutwara amahera ntawe ufise ugasanga uraboze nkigitse nacawe kiraboze nyana no gupfanya na hagiye nyene byandikamo mbere ugafa cyangwa ugakuraho ingwara ntusuye no kuvyara ntusuye no kuvyara na gatonyi nyene nkabona haframe impano mu buru bifuza kujamo ubu buzima nuko ni basenga imana ibafashe bagirire neza barekane nico cyumvira kuko hari ingwara nyinshi n'inkurugamba rukomeye uburimwo kuko buri hagati ubu wesemo gupfa n'ugukira udapfuye urakira udakiza urapfa
so reka ndabashimire cyane nibaze ko nikindi gihe ni nabakenera nzobaronka ndabifuriza umunsi mwiza
watwese
Birareka nanje nawe nongere ndagushimire ku kanya keza mwampaye naho twaba te tutabateguje mutubabarire ariko n'isimvo zatuvuye ko nibaze ko nikindi gihe nitwabakenera tuzobaronka
yego muzoturonka natwe turabashimiye ko namwaje kutaramutsa tutari tuvyiteguriye turaryohewe cyane tubonye imengo ni nk'Imana nyene yarije kutugende Imana ibahetsagire n'ejo muzogaruke yego
sanisana